Awinja na pachi kaka dimension ma koro ng'anyo ma kama idhiye. Waneno mana ka koro rawere ma koro wuok oko.
Apa ne sirikal nyaka ginon matut gima dhi mbele. Nikech gini ka ginono matut, to kuma wachomo, wachomo kumarachi. Initially, jinong'e ni ka ji ng'anyo to ene Raila ni e ndara. Kata jo siasa ni e ndara. To ma koro en ng'anyo mar jopiny. To king'iyo joma lead ng'anyo ni, wan wamiyo gi mana backup. Ng'enygi gin kijende matindo. Iyudo kama en kijana ma koka notieko university, moro koka notieko college, to onge tich. Gimonyalo timo onge. To sirikal, kanogo kura, nong'ize ni ati wago go kura, wadhi keto pesa ofukuni. Go kura, wadhi miyo utich. Koro jogi, onge ka sirikal okinyalo winjo yuak gi magigine ni sani. To piny dhidhi kamarach nikech onge kama ginyalo point ni koro wadwa kaw ng'ani mondo wabed godo piny.
Mm-hmm.
En gima organic, en gima onge leader, onge leadership. Matene ko waweya weyo dhi mbele moko wawinjo yuak wang'ene to jogi ang'o miyo gine ndara to dwachgi mane. Ma, ka sirikal ok otimo dwachgi, to king'iyo history, wach mar Martha Gathi nochakore mana nikech taxation mana mar chumbi. To jogi wacho ni wan waonge tich. To no promise wa tich. To usolo pesa wapile pile, wawinjo mane moko, 1 billion nentie first lady office o mema kama. Second lady mar jaod jatelo machielo o me kama. Koro kijende gibe penjo nene to wato pesa wani.
Mm-hmm.
En wachulo pesa mwende chulo kojo moko, to wan wainyore, wan mana wago kura. Neke jadiri makende ne nyithindo giging'eny. To gisa chopo majority age. Majority age tinane sani gisa chopo igni 18. Gin joma go kura makoro mo 2027.
Mm-hmm.
Mopogore gi gima gitimo sani. Ka gikao kura maber nikech sani ng'iyo ka gin gi simu, gigo simu gima dhi mbele, to gi mobilize in all social media forum.
Mm-hmm.
Matene ka gitimo ma for the next 2 years, adiri makere ne en sirikal ni gidhi duoko dala.
Mm-hmm.
Koro mae pogruok e kind ng'anyo mane timore chien ka, ne en inyalo wach ni ipogo gi along the tribal lines. Mago joluo ma jo Kisumu, mago joluo ma jo Kondele, mago jogi supporters mag Raila ka. Sani okinyal wacho ni ati ma supporters mar ng'ato.
Kata mana mani ma en dhot machal kama, kata mana kama.
Mano okinyal timre sani. Sani giwuok oko kar rombgi, giwacho ni ati wachulo ushuru, to gima gini konyo wago onge. We uru wacho ushuru ni mondi, pesa mwase chulo ucha, mi wago uru tich, mi wago yedhe hospital, nyithi wa urero the school, wadwa ni wachie.
Tupenda hiru kwa mnaka kikelo, nikichi kwa mnaka poku nwa donja tuwa kama kama bine, nwa loso kutende kod rowere, nikichi rowere ya tamalu, mago magjulut, ombulu, epachoka gin rowere. Kinde mwose kalu, sebele kwa mnaka kiseyo rowere, ni usebedi kitio kod gimara chigijo siyasa, bine moko bendo sebedoka seyo rowere, ni ogisebedoka giwok oko, mano maradhi kwa mnaka luto ombulu,